guys, so recently I wrote a song about my friend's love life, and I'm really proud of it, and you know who you are, and I hope you like it, and yeah, enjoy the song. Into my heart, an ocean so blue that I never knew. After all this time, you were the one who dove into my shore like no one did before. La da 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 da